So mo video ena re tlo bua ka taba e sa re tshwareng sharp and silo se se sa batlo ho senahana gore o ira byang ha o tlokofetse and tlamile o tlokomele ba o ba sileng morao. So santla tsone tsone te fatse gore ha o si ba o ba ratang ka sekoloto. Ha o batle gore ha wena o tlokofetse ba sokolle tshelete ya go patela ntlo, dithuto tsa bona, koloi or any other debt that you have left behind. O ne te fatse gore you have some kind of cover in place to make sure that the loved ones that you leave behind ba sala ba le sentle ba bolokegile ka hore ha o batle gore ha o fitile mo lefatsheng batho ba nne ba tlhomola pelo ka ntlhago. Tlamile o nne le life protector cover. This protects you, your spouse or any family members from inheriting any debt that you have left with them. Ha o batle gore ha o ba sile yanong ba sokolla gore ba patele dikoloto tse wena o ba baketseng tsona. Se seng se re tlo buang ka sona ke wili. Wili e netefatsa gore a gona ba leloko ba lwelang dilo tse o di sileng mo lefatsheng. Santlha o netefatsa gore o batla motho o a tle o netefatsang gore dilo tse o di beileng mo wiling di tswela pele. Sa bobedi o netefatsa gore go na le motho a tlo tlhokomelang batho ba o ba sileng go tshwana le moratuwa kgotsa bana ba gago. Sa boraro and se ke naganang gore se botlhokwa ke go bolelela batho gore o batla poloko ya gago e tsamaye bjang gore ba go boloke yang. Sa boraro ke gore o sa kwala lekwalo fela to rakgadi ya gago mmane or malome ka gore bona ga ba itse gore ba etseng ka yona. Wili ya gago o e kwale o ise bankeng o netefatse gore go na le lawyer o tla itseng gore a e bereke yang. So all in all ntho e ke e buang ke gore wili e botlhokwa, make sure gore o na le yona go netefatsa gore leloko la gago le sala sentle.